Njye ndubwire inshuti zawe ko nzabana nawe. Njye ndubwire inshuti zawe ko nzapfana nawe. Ngaho genda maze ubwire mama wawe, kandi genda maze ubwire papa wawe. Mbwira mutima nibyo nibwira, mbwira umutima kumunda njye nyine. Nanjye nukuri sinzaguhinduka, oya sinzi uko nabisobanura. Se toi ma vie mon ami.